emhlabeni nasemazulwini akekho ofana nawe baba ngubani baba
and we were 보이고 시야코 본게 고시 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 야코 본게 내차 You are highly exalted in this place, my God.
Thank you, Jesus.
You are upright and you are righteous, my Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
You are the coming King.
Ufanelekile, ufanelekile.
Ufanelekile.
Umkhulu ngesibongo. Nkulunkulu wethu ongcwele. Indumiso iza kuwe. Ikufanele. Thank you, Jesus.
Bless your name.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Phumlo wam. Phumlo wam. Phumlo wam.
Perfume,
Lord.
Perfume.
Yeah. Uba donzele ngiqondene kukhaleni awuweli quest lokusa yebo badonsele ngiyatela ngosi ubadonsele kukhaleni yebo badonsele
Thank you. suka kule ndawo kahle manje manje kubele manje Glory to Jesus ngiyasuka kule ndawo ngiyasuka kule ndawo njengamanje manje bafowethu kuna lengoma eyahlatshelwa kudala ethi njengembali ekhaka sanamhla ngakusasa isibunile njengembali ngakusasa
Oh, Asibingelele bonke abangcwele emakhaya egameni lika Jesu Christu. Bonke abasibukayo bekude abanye beseduzane. Siyababingelela ngegama lika Jesu wase Nazareth. Sicela nje ukuthi singene. Mina ngeke ngisamoshe isikhathi songena nje sonke kafushane. Bese ke siyaqhubeka nenkonzo yasekhaya egameni lika Jesu. Amen. Umulas now must join and Mulas now must join now. Take a bangan bako. Mention your friends. Mention a bangan bako. And share it to all pages.
Amen.
In the name of Jesus Christ to Guruguru. I bear to the Moses and I'm such.
Gimme Game. Gika.
Assurance.
egameni lika Jesu. Ngiyandedela ngegama lika Jesu. Uma ungayazi na uzoyibamba ngendlela. Ubuka umakhelwane wakho ukuthi uthini. Ubuka umakhelwane wakho ukuthi umayima uthini. Nawe bese uyabamba uyahamula. Uma kuthi khona la ubamba khona ngasekugcineni uhlangabezane nathi ekugcineni akunankinga nalokho egameni lika Jesu wase Nazaretha. Aw, amen.
Amen, Jesus.
Keni peku thando lwakhe asinike loluyise sesithiwe abantwana futhi usa
ngenise
oya wakhe entlisweni uyisiba sosethu ufakaza emoyene ulikhomba fa. Ngifuna ukuthi nawe ubuyazi le ngoma ke uhambe nami ubheke lapho esemacilongweni ubheke nje uzoyifumana khona. Ngifuneke sisho nje bazalwane, ngifuneke sisho inkonzo yiyo lesakhuliswa ngiphepu thando lwakhe wanikela ngendodana eyayise iyodwana ezelwe iyodwana esayona yasisiza yabonisu yabonisu thani shakapata
Jesus
esaha
lebrahana
selamahasha lebrahana.
Hallelujah!
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 osephila uma sibuka sibona ungcwele uma sibuka sibona ukhazimula uma sibuka sibona amehlakhe namalanga bomlinga uma sibuka inwele zakho zimhlophe ngoba yabezinhle uma sibuka umhlaba uyisenabelo seyinyawo zakho uma sibuka ubhinqa amandla njengengubo uma sibuka iinyawo zakho like a polished bronze uma sibuka sibona wena
Jesus
Shalaya, we give you the praise. Shalaba, we give you the honor, oh God. Shalaba, Shalaba,
Jesus, hallelujah.
Yes, Shalaba, Shalaba, Shalaba.
Thank you, Jesus.
Oh. In the name of Jesus.
Yeah. bethu basibingelele kakhulu bathandekayo emakhaya kwelihle igama lenkosi sibingelele bonke abasibukele besemakhaya ngokwahlukahlukana kuleli langa uNkulunkulu asihlosele lona ukuba sihlanganyele ngalolu hlobo uNkulunkulu akanibusise emakhaya sisekhona kule mzuzwana nje embalwa ngiyafisa ukuba siye ezwini likaNkulunkulu igama lami ngingumfundisi uDilas ngiyacela bathandekayo namuhla sidle izwi likaNkulunkulu sisabusisekile kanjalo nje emakhaya ngiyafisa ukuba sibambe izwi likaNkulunkulu incwadi yabaseFilip chapter number 2 siyaqala kuverse number 6 wakhona ngiyacela uma ikhona ungasifundela ngesiZulu asitholele lapha ya uverse number 6 wakhona siyawukhathula kuverse number 11 kwabaseFilip chapter number 2 ngithi sonke sibukele sisemakhaya uNkulunkulu akanenze kahle uNkulunkulu akanibusise verse number 6 wakhona ngiyacela uma esekhona ongangifundela lapha endlini angifundele ngegama lenkosi
Philip chapter 2 verse number 6 owathi enesimo sikaNkuluNkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkuluNkulu kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano verse number 9 ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise
ngicela ungiphindela uverse number 11
verse number 11 nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise
inkosi mayibusise ukufunda kwezilayo kuze kube phakade amen lapha ke bathandekayo sithola udaba ngoJesu oyindodana kaNkulunkulu elithi izwi likaNkulunkulu wathefunyenwe njengomuntu ngesimilo wayithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ukufa kwesiphambano verse number 9 wakhona uthi ngenxa yalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama elingaphezu kwamagama onke indaba yami ngifisa ukuba ukuyigcilisa egameni uJesu alinikezwa uNkulunkulu walenza laba ngaphezu kwamagama onke ngokusho kwezwi likaNkulunkulu lithi leli gama uJesu walifumana emva kokuba ezithobile waba njengomuntu ongomncinyane waba njengomuntu owazithoba kwaze kwaba sekufeni ukufa kwesiphambano lithi ke izwi likaNkulunkulu ngenxa yalokho uNkulunkulu ke wamphakamisa uJesu owayezazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngokuphelele unegunya lasebuNkulunkulwini lonke eliphelele kodwa wayithoba wehla wafana njengemvu phambi kwabagundi bayo lithi izwi likaNkulunkulu wayithoba elalela kwaze kwaba sekufeni uthi ke osilobela incwadi abaseFiliphu wayithoba kwaze kwaba sekufeni yebo ukufa kwesiphambano lithi ke izwi likaNkulunkulu ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa uJesu ngamanye amagama uJesu uthe ayithoba ezehlisa ayibeka phansi ethobeka elalela eya ekufeni
ukufa okwakungamfanele ngokwelungele likayise uNkulunkulu noma ukufa okwakungamfanele ngokwesihlalo sokuba indodana yozelwe yedwa kuNkulunkulu kodwa wayithoba wehla wehlela ngezantsi lithi iBhayibheli ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa uJesu leli gama elithi Jesu igama elamenyezelwa kwathiwa uMaria uyokhulelwa azala indodana ayiqamba igama athi
haleluya
lithi izwi likaNkulunkulu
lowo
Jesu wayithoba ezelwe yedwa uNkulunkulu wayithoba wehlela ngenzansi lithi kwiBhayibheli ngenxa yokuyithoba kwakhe uNkulunkulu esevuka uJesu wavuka wanikwa igama elingaphezu kwamagama onke uJesu kwakuyigama elalaziwa kwakuyigama bonke abantu ababeba nalo kodwa ngenxa yokuyithoba bazokafika ekufeni kwesiphambano lithi iBhayibheli wathi uma evuka ethuneni uJesu uNkulunkulu wasezulwini wamphakamisa wanikeza igama elingaphezu kwamagama onke ngamanye amazwi ayekhona amanye amagama ayebekiwe kodwa mhla ephakanyiswa uJesu uNkulunkulu wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke uthiwa wayemphakamisa amanye amagama elesingisi lithi then God elevated Jesus and he gave him a name above all other names amanye amagama phansi ayekhona amagama no Jesu esephansi igama lakhe lalifana na wonke amagama waze wafinyelela isikhathi la uNkulunkulu amphakamisa khona usho ukuthi uNkulunkulu wamdonsa wamsusa phakathi kwabantu wambeka phezulu wathi uma embeka phezulu wadonsa igama wamnikeza igama wathi lelo kade ufe nalo libuyele etyeleni nanti igama engikunikeza lona wametha igama kabusha wamnika igama elingaphezu kwamagama onke leli gama lithi Jesu Kristu amanye amagama lawa magama ayekhona amanye efana nelikaJesu kodwa lela lisafani namanye amagama
haleluya
lithi kwiBhayibheli lela sifunda nawe lapha ekhaya wamphakamisa uNkulunkulu bazalwane uJesu akaphakanyiswa ngabantu akavotelwanga uJesu kodwa kwasuka isikhulu sasezulwini naphansi emhlabeni kwasuka indoda edunyiswa ngamakherubhi yashiya amakherubhi yehle emhlabeni yadonsa uJesu yamphakamisa leli gama esilimemeza njalo liphakeme kunamanye amagama funa ukuthandaza lithi iBhayibheli wamnika igama elingaphezu kwamagama onke ngamanye amazwi uma uthatha into uthi uyayi-elevator uyisusa ekulinganeni nezinye izinto usho ukuthi uNkulunkulu wathi uJesu abantu bamthatha ngendlela engafanele bamthathe ngayo wathi lona ozelwe yimi eyedwa akafanele ukuba linganiswe nawo uNkulunkulu wana enibethe amagama wamnika igama elingaphezu kwamagama manje ngithe ama ngibheka kahle kutento ethi ngaphezu kwamagama uthi lamanye amagama awazususwa azoba khona kodwa linodwa igama elingaphezu kwawonke amagama ngamanye amazwi kushiyana amandla asemagameni kushiyana ukuthi igama lakho lelo libizayo liphakanyisiwe yini ingakho sinesibindi ukubiza igama elithi Jesu unama benefits uNkulunkulu asinika wona uma sisebenzisa leli gama ikhona abathandeka lithi izwi likaNkulunkulu wamnika leli gama elingaphezu kwamagama onke wasethi ukuze amadolo aba siqala uze amadolo onke abasezulwini aguqe hayi kwamanye amagama kodwa aguqe kuleli gama uSomandla alidomule phansi kwamanye amagama waliphakamisa ukuze onke amadolo aguke awubathandeka neyilimi zonke sivume azivumi nje igama kodwa iyilimi zonke sivuma igama nobukhosi kukaJesu namandla akuJesu elithi izwi likaNkulunkulu bonke abakhuleka egameni likaJesu bayosindiswa uma ungakathandazi kuleli gama insindisi iqhelelene nawe kodwa laba abathandaza kuleli gama bayasindiswa abasindiswa ngenxa yabo kodwa basindiswa ngenxa yokuthi leli gama linikezwe amandla leli gama liphakanyisiwe ngaphezu kwawonke amagama ukuze ngegama likaJesu wonke amadolo aguqe neyilimi zonke sivume ukuba uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi ngifuna ukuthatha le ndaba ethi leli gama liphakanyiswe kuze kube senkazimulweni kayise indaba yami ithi alisoze laba khona elinye igama abantu abangasinda ngalo akhona amanye amagama abangazama ukugijimela kuwona kodwa insindiso yinye igama linye nalo isiphephelo sinye igama likaJesu bazalwane ngizomemezela lento yokuthi namhlanje wonke umuntu akagijimele egameni likaJesu ithenge indawo igama likaJehova lingumboshongo onamandla ithi bonke abalungile babalekela kulona bayalondeka leli gama silinikeziwe kwathiwa konke sikubophayo kuyaboshwa ezulwini ngaleli gama ukuthaliko akusoze lababikho elinye igama angavuswa amanye amagama bawalandele abantu kodwa lilodwa igama eliguqelwa ngaba sezulwini eliguqelwa ngaba semhlabeni ukuthi angimemezele namhlanje ngithi lilodwa igama eliphakanyisiwe igama lamashamata igama lamasilamonda igama likaJesu igama elinamandla leli gama silibiza singena emzini namadimoni sibize leli gama kuhlehla imimoya sibize leli gama uvuleke iminyango sibize leli gama uphahlake izitha sibize leli gama igama likaJesu linamandla alikho nelilodwa kha ezweni noma lapha nalapha ya indaba singeke silibonge leli gama
uJesu
leli gama leli bathandekayo liyakwazi ukuvusa umuntu olele phansi kuthi usefile usenze zonke izinto ungena abathandekayo abakholelwa kuleli gama oh ngikhumbula indaba kaPetro nalomlisa ayihamba naye bengena endaweni ethile bengena esangweni kwathi walihle yathi yakhangeza indoda bathi lalela mfowethu asinazi into eziphathekayo asinali igolide asinali isiliva kodwa khona into esiyaziyo ukuthi inamandla bangabe besabusa bathi wena ulele lapha nje uyagula kodwa ngegama likaJesu waseNazaretha sukuma uhambe leli gama leli liyayivusa izinto ezifile leli gama linamandla ikhama sana monda shama leli gama leli silinikezwe leli gama silithumela bude buduze sikhuluma izinto silapha sikhuluma izinto sikude buduze leli gama abakude libadonsele buduze abaseduze libayisa kude ayikho distance when you believe and understand the power that is in the name of Jesus Christ
thank you Jesus
ngoba uma singafunda ukwazi ukuthi sinikezwe isikhali esingaphezulu kwezikhali zonke lobo bunzima obhekene nabo ungabukhuza ngegama likaJesu kusho somdala ongabona wathi leli gama leli liphakanyisiwe ngaphezu kwamagama onke semthandazi siningi izinto zizanywa siningi izinto kuthiwa izolungisa impilo yomuntu siningi izinto kuthiwa izoletha isixazululo akaze ngiyibone into ezamahala kaze ngibone into ezabuhle kaze ngibone into eza ngodede njengegama lika Jesu kuthiwa labo abakhathele nabasindwayo babebizwa leli gama leli imthwalo yethulwa kubona ababoshiwe babizwa leli gama bengakhokhanga mali nanti igama engilimemezelayo emhlabeni igama lika Jesu Christ
Jesus amen
gama lika Jesu igama elinamandla gama lika Jesu igama elinamandla igama elinikezwe igunya ngaphezu kwamagama kuze kube senkazimulweni kaNkuluNkulu xasibala behlethu sonke sithandaze asithandaze sonke namhlanje futhi uthandaza nawe osekhaya uthi sengizamile izinto eziningi ngabamba ngayeka ngiyalazi lona leli gama kodwa ngifuna ukuphakama kwalo kubonakaliswe kimi namhlanje cela sidlule phezulu izandla nawe osekhaya angikwazi ukubhekene nani angazi ukuthi udlule esimweni esinjani kodwa nanti igama elinamandla igama lika Jesu uthohlabela igama elithi Jesu igama elihle liyanganelisa siyanela masinaleli igama lesivale namehlo ethu sonke shamaya khaya heliya thakose haliya khatha masai livyala vatha kuna mashamatai sathi yakha puya hala Zetamaya mashana ya ya Sanini matama na mashai Ali matana mana makuzaya Etala bashama na masaya Elia tala mashana Igama lika Jesu igama elinamandla Igama lika Jesu igama elinamandla Igama lika Jesu igama elinamandla Uthi angimemezele lento nje sethandaza Kuthi igama lika Jesu igama elinamandla Igama lika Jesu Thank you Jesus Igama lika Jesu igama elinamandla Alikho igama elimnandi Alikho alikho
igama
Yeah. Yeah, boss. Come on. ngibeka endaweni endaweni banzi wangithatha wangibeka
endaweni ba
Thank you. say amen. Thank you so much for tuning in on our live. This is Loud Not Unplugged Music. Siyabonga babukele emakhaya. Siyabonga befundisi babefikile. Siyabonga kuma guest worshippers. Siyabonga kakhulu. In the mighty name of Jesus, be blessed. Amen.
Yeah. elizweni elikhanyayo laphayana.
Elizweni.